ngano remo nuve odin kama not like no mate o mate don
o mate
wachane era o lor liel liel lor rao inyalo wacho mano
eh mano to teko hala bana
juma ngany puya nyakum dholuo mari kaka edimbo kendo juma ngany paro ni in wodoluo hie
anwood at all kendo ana wuok mwingi kendo an gi watch moro matin kae adu asa
yes.
Jo ni kwara mogi kiyena
yes mana matin
matin matin kwa ingeo wan wasebedo kaka wakamba wasebedo kwa support sana sana to wangni adu asa u unbe wangni umak badwa
okay
mondo ikon wan Kalonzo Musyoka obed president mar Kenya ka
okay.